Mandela, ay mama wethu. Winnie Mandela, ay mama wethu.
Hamba Kahle,
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 sizobuya sibonane,
Hamba Kahle,
Hamba
Yeah.